ngihlola wandlo wenzakala ngani he angifuni nokuyomncwabeni angifuni he kuzongisiza ngani
kodwa uyazizwa ukuthi uthini
lakhe ngeke ngiye phansi kanje ucabanga.